Leo umeambiwa take care na baby wako? Au ndo umeachwa utangetange kama wasajili line?